Gona mwari wedu wedu anogona. 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 Kana zvakaoma mwari wangu vanongoratidza u